kwa chebira rumo Gobe bira rumo Bilo bira kalo Ekeli e gimate Chode bira weyo Tuoche bira chango
Yesu, tonya lore ka.